Oscar mbona impani ikaze cyane mu kiganiro cyacu kiviniki yago.
Murakoze cyane.
Mumeze neza.
Yego ndameze neza.
Amengo murakanye muvuye mu mwe mukonzi y'idimashe mwebwe ibintu byo gusenga ibyo mwitwararika cyane.
Hago umuntu avuye mu mwema abasusurutse.
Eh, ariyo mwitwe cyawe je mwengo ndumva mwakantu ko kubapoze gose.
No.
Ariko ni sawe meze neza.
Meze neza.
Hariyo muri Oscar Fashion Shop bimeze gute?
Oscar Fashion tumeze neza, turaho.
Abantu nka ba Wizi
barakomeye.
Bameze neza.
Yego.
Umwe mu bantu bubatse izina mugabe abantu benshi batazi isura. Kiretse uje muri Oscar Fashion Shop.
Baramuzi beshi baramuzi ko ndibuka ko ni nawe yamenyekanye imbere ko
imbere eh yawe wewe wabimenyekanye haje mu bintu byo kuba kwitwa manager cyane bya bindi ngo ba papa bakuze Oscar Brad yuko benshi bakomenye ishusho kiriya gihe mwijya ndirimbo ya Kiriko batari bakuze isura eh kuko hari abantu barabaza ijya ndirimbo mugabe atarabiganiro bica ku ma TV online
mugabo azi ko bijya bintu bya Kiriko yambwiye ngo abapapa bakuze
ngo kudutwara baby
ngo utwara ba baby je umuntu yabaye mu rusengero burya buzima tuba tuzi ugiye mu idonido rero ukabisobanura neza usanga ari ubundi buzima kumbure n'indi monde usanga twege abantu tuba twaramenyereye guhimbaza Imana twakira iby'Imana iduhaye utamenya ko ari ubuzima bubaho
wewe rero inyuma y'ijya ndirimbo waragiye uramenye yuko ujya buzima hari abantu babubayemo kujya
numvise amakomantere ahubwo bibaza ko bijya umuntu akina mu ndirimbo
nawe ariyo muntu okay
ariko nibaza ko ahanini ni nabikoze kubera kushigikira Kiriko
kuko
muramunzi n'umwana namye nshigikira
kuva kera abantu benshi batazi yuko ari na watumye ahura na Big Fish
hama kumva ko hariho umuntu niyamwemereye ko akirya Lore hama agaca avuga ati no ati kubera ko abantu bazo kwibaza ati burya buzima yakinye ni bwa wundi abayemo misi yose avya nka bijanye n'ivyo mbwa jero nti ndemera ndafatiye iyo risk abantu bazomvuga bazovyibaza ko vyinshi ariko nyene nta kundi kugira ngo igikorwa gisohoke
kimere neza
ifa ko n'ijya senari jamu basi ko ni message uriko ratanga nta ubizi mu buryo bumwe mu cyane mu bundi bashaka kwigisha umuntu
ugeregeje kuraba mu kibano byari byoroshye uretse babandi baba bakurikirana
cyane umuntu wa mbere byagoye cyane harabashobora kutinya kubimbwira je muga nka madamu baca bamubwira ati wa mu shinga nawe wa wasenga
ameze kujya
ariko nyene bijya badufita ngo ni ivyisi ariko si ivyisi kuko ikintu cyose kiri ku isi cyabaye kugira ngo cyigishe abantu
Oscar ni ntiwagiye mu ndirimbo ya Kiriko gusa nk'umuririmbyi akiri muto wafashije waragiye uraboneka mu ndirimbo nka za Your Remix n'izindi urakunda gukina hall y'umuntu w'umupapa afise amafaranga akikujwe n'abajene harimo n'izo nk'umwe mugani wa Kiriko ngo kudutwara baby wowe ku bwawe waramaze kubifata nk'ikintu cyo gushigikira abaririmbyi kumwe watangura ubikora ubashigikira mu kwambara no gusa neza urabona neza yuko atangorane ku bwawe hariho ubu byobeshaho nk'akazi
ya none nari kuba ndihisha rega naje babandiha ariko je ndabikora kome support barambwira ati twarondeye hose twabuze umuntu twakwikora ko atwegereye ari hafi yegereye abaririmbyi abitahura ni wewe ubona gute nti nta kibazo na kimwe abana nka dramati namuheza agafite abagore 20
muri madamu muri kosho
jiste ko umuntu uba wateguye mugabo hari igihe ibyo wateguye ku munota wa nyuma biparangana kandi iyo biparanganye kamerera ingaho mubyari bitari ngaho
kandi irihwa ku munsi
ya kumbure yakose n'ivyuma cyangwa ntibakoresheje gahunda yaguhaye niyo uwo munsi nyene icyo gikorwa kihakorwa uwo munsi gihere hambwa cyo bona rero hakantu kikomplitse umuntu aza gutabara ni wa wundi abitahura atagusaba amafaranga kuko muri bije usanga n'ibyo by'uburyo utabishizemo ugashya usanga rero kumbura uwo wari wasabye ngo agufashe ko ijya lore ntibyakunze nuko rero ngenda ndaboneka mu ndirimbo kuko baba bazi ko nsanzwe ndabyumva ndabikunda mba hafi yabyo nuko ya
ati kubera ndabikunda jewe nuko kandi n'umuntu mbere yo gushigikira hari bamwe rero mu bantu batazi yuko kuja muri video canke ukwitwa King Video canke Video Vixen arimo mu bintu bishobora gutunga abantu turazaho byagi biratunga ndetse mwa kino gihona yuko bagenda baranarihisha amafaranga yegewe imbere turetse Oscar kashigikira kandi ariyo ntumbero yafasha harabandi bantu byotunga nka hamwe usanga babura umuntu just kwira ko gutinya canke ikindi kintu ariko kavuga ati iyi iki kintu ndagifashe nk'akazi birashobora gukunda yuko chompa amafaranga kubujyo inshuro nja muri video zose mba ninjije umufungo
kimwe mu ntambamye aba artiste bakunda guhura nazo nuko kenshi barondera mu King Video cyangwa mu Queen Video bakamubura ariko kenshi bivana nuko kumbure ngira ngo no vuga tukiri inyuma y'amajambere ahandi bamaze kubitahura cyane ni ibintu byinjiza nkuko ukora business rero yose nibaza ko atakibazo na kimwe byari gutera ariko kome bikiri intambamye ugasanga abantu bagwiriye nibaza ko harimo no kutabitahura cyangwa ngo abantu babyijukire babone ko arakazi mugabo muri iminsi ndiko ndabona benshi barabitahuye uravye ama visage atandukanye kera wasanga ari wa wundi nyene yamagaruka ariko ubunye ukwirikanye indirimbo z'abarundi rwana kwari mu iterambere ama shusho atandukanye abantu batandukanye haba kubigeme haba kuba nyene batandukanye bakenegwa mu ma video urana ko babifashe nk'akazi uko muziki utera imbere niko n'ivyumviro genda biratera imbere bagende baratahura bakabona ko ari kimwe mu bintu bishobora kubinjiriza
ni kimwe mu bintu bishobora kubinjiriza ugerageje kuraba rero hari n'ukuntu mu bigeme mu minsi yahera itari kirenga benshi bavuga bati baratinya bamwe baca bibona nk'uko umengo uri indaya ugerageje kuraba n'umunsi ni benshi kandi babasa neza indirimbo zisa neza uruhara mwabigeze ngo rwabaye rwahe nk'abantu mukunda gufasha no kwambika abaririmbyi ariko muri mu myaka y'imbere gatoyi kuri
uruhara na mvuga burya ikintu cyose wewe ubaye wa mbere kugitahura cinjiremo ugikore mu minsi ya mbere n'ibyo urahura nayo makritike abantu kwibaza ko utari mugabo bisi bazobona yuko uri kuratera imbere mu byo uri kurakora bazi cyafata ya kumbe nange naracerewe bashe bijya bintu nange no bishobora gasanga rero agarutse aragusavye mbega byagenze gute wowe wabitahuye gute eske ni urumva kugira ngo umutahuze ntutahuze umuntu ikintu nawe ubwawe utarakora utaratahura kugira ngo rero ugitahure nuko abantu bafata list bakagera nk'abo bakobwa usanga bafise baba mu miryango kumbure ugasanga ni ba mama yikuriye ibyo by'imiziki bya bije vuba biriko birafata umurindi kubera iterambere riko riraza ugasanga mugabo abantu kera haje ku ma YouTube baraje ku ma YouTube ibintu byose kandi uko postinze barakabona urumva imbuga hwaniro zitandukanye ibyo byose ni kimwe mu bintu bigenda birerekana wewe winjiye mu bintu ubivyinjiyemo gute ushaka gushika hehe byose bigenda birakwigisha
mwarafashe ya mbere mu gushigikira abaririmbyi mu bijanye na look mwaravuze muti Jesse naje kugira ngo nambike umuntu hamagenda ndirimbe ndamutegeke kundirimba nk'uko byagiye biraboneka bamwe babikora ugasanga naho yo bamuha ibihumbi ijana ati genda uraza gufata deplasma birasaba yuko ategerezwe kumuvuga mu ndirimbo zose ugasanga album yose dufate nka Oscar aragaruka Oscar Fashion wowe n'abakuririmba wavuze uti n'abatahura petetre cyangwa n'abashaka kugira ngo n'abandi bamenye yuko nkura mbaho kugira ngo baze gushigikirana nta n'umwe ntegeka uno munsi turabona abaririmbyi indirimbo twahora tuvuga ngo harabaza bagashaka gushigikirwa mu indirimbo itari nziza ubu no munsi uraza indirimbo nziza haraza abashigikira bakariha kwa Ilar cyangwa kwa Landry n'abandi urabona ko ba video directors bari ko baraza benshi hama ugacyo usanga indirimbo isa neza ivuga ije neza ariko n'umuririmbyi asa neza muri bimwe bituma indirimbo isa neza mwafashe iya mbere n'umunsi haraje abandi bajene bashigikira abaririmbyi ugasanga aravuze ati reka nzoze ndakwambika uko hageze video si Oscar gusa baguma baremera impact y'ibyo mwakoze hari cyo yafashije wowe uraheza ukavyakira gute muri wowe kuvuga ati narateye intambwe kuri iki kintu byahaye agaciro muziki w'Uburundi ari nabyo biha agaciro igihugu cy'u Burundi hamwe n'umusaraba jeune baza muri business ndimwe hamwe bagatahura yuko gufasha canke gushigikira mu muziki nabyo bifise irindi shusho bitanga mu makungu
nkuko bivuze akazi kose kajyo hari karimo competition igihe nta competition ufise uwo no kwijajara ukavuga ati reka ndyame sinzire je ndabona aho ngeze ni sawa ariko iyo hawaje iyo competition bituma ura udasinzire nawe kuri yumvira icyo wokora kuba haraje abandi baza bagashigikira bakaza muri bwa buryo nyene jewe ndabishima cyane kubera iki uyu munsi uri kuraraba nivyo turahura ni ntamba mizitandukanye bivanye niki uyu munsi indirimbo ntiyosa neza kubera ko umuntu yaje muri magaze iwawe gusukagira haraba no gukrea amastire rero ibyo byose biraza gusaba ubwenge kwiyumvira n'ubwo buryo kugira ngo ukrea amastire hanyuma ujya muri rimvyi ntibize kuboneka ko ari nka brand ambassador wa Adidas kandi ati ata contract ani biva kuki ibyo byose tugenda turabitahura mu nyuma kubera ko uyu munsi uravye ibindi bihugu ni gake umuntu ashobora kuba nka mu Burundi rwa ntituragera ku rwego ko je nshaka gufata nka Oscar Fashion mfate mu star ndamuhe brand wanjye ayi promoting turacyadadaza ama brand y'abandi ariko ibyo byose ni buke erega kuko nimba made in Burundi zizosohoka canke zihari abantu bo kuzipromotinga nabo bastari nyene n'abartist mugo umuntu utamye ushigikira n'onze gupromotinga brand yawe gute ni novuga nti turabashigikira nabo kadushigikira business yacu kugira ngo umenyekane business yawe igende neza nuko haba iyo collaboration y'aba artist n'abandi bakora ama business kubera iki none usanga na Blaru Design mu Nyakenya izanye mu Nigeria baza kurondera abantu bamaze gufatisha bona isi imaze gutahura urumva bakamukoresha mu bintu byabo kuko muri visibility ntidushaka gukora ibintu biguma biri lokale gusa muri visibility tuba dushaka ko n'abandi bantu babona ibyo amahanuze ama business yacu urumva niryo terambere rega ni bifatanye rero n'umuziki birumvikana cyane kandi biranyaruka kuko ubitahuye muri iyo nzira ibyo ukora byose byotera imbere
ati business ubifatanije n'iyo nzira
n'umuziki n'akantu kidumu yanyibiye nk'ibanga tuba tugiye rafapasi yari ibintu bya mu modo ngaha urabibona ngaha vendirarije
ibintu bijanye na fashion
bari bamurishe uraba nk'umuntu wa kidumu uramuzanye kidumu arazimvye
umurihira indege kumukora muri Kenya muri hotel
umurihi arazimvye rero ugaca usanga rero umuntu w'umfashionista aramuzanye aramuteruye amukuye muri Kenya aramuzanye bijya byose ni kugira ngo mode ya fashion ifatishe kubera iki kidumu ni umuartiste ageze ku rundi rwego isi yose imaze gutahura ni ukuvuga ngo umuzanye mu bintu by'iwawe hariyo akarusho urumva rero ndiko ndabisigura mu buryo umenga bwagutse cyane kugira ngo abantu babitahure kuko nibaza ko ikivini kiyago ni kugira ngo duhane ahantu ibyumvira novuga nti rero burya ikintu cyose ni buke buke ndashima Imana ko aho tugeze uno munsi naho turi kuturerekeza kuja urabona ko intumbero irahari umuco urahari urabona ko ivyo gutera imbere n'inzira yo gutera imbere abantu turiko turabitahura cyane.
Ati ivyo gutera imbere n'inzira yo gutera imbere abantu turiko turabitahura cyane. Uraboneka ushigikira aba unashika mu evenement yabo, twarakubonye muri mariage ya Simbizi nk'umuntu yashitse gushigikira kandi uwo mwubahwa n'ibijanye no kumwambika bien sûr byari birimwe koko. Yarasa neza no munsi imanza z'abaririmbyi ukwituye nimba ari mariage uramubwiye ati utegezwe kwambara kugenda uko bya bindi byo kugenda gisani deshire nyinshi umengo nyine byaragabanutse mu manza zidakwiriye nayo madeshire grâce à vous nabandi benshi bari korabikora kuko ndavye nkaba Kamers baraje nyuma yanyu, ndavye nkaba Romantic Boy baraje nyuma yanyu, ba Santibuja harimo no gukorana mwara bivuze ubuherutse ubwo The Ben yari yaje ni ibintu bibereye ijisho nyamara ibijanye nuko rero mwa kino gihe tugiye mu rudandazwa business harukuntu ibijanye ni faranga ry'agaciro atari kirenga mu gihugu cy'u Burundi kuko byirirwa biraca mu makuru byirirwa biravugwa abadandaza birirwa baridoga ndetse no kwisokora na yuko ibintu byagiye birahinduka ugasanga ikintu haguze 30 n'umunsi kwigura 50 70 ntibiba byoroshe ubwo birakorohera kwa gushigikira abaririmbyi kutabakubita mu mabe yavuna ko bitakiri kwa kundi watangura bimeze
nyine uravyumva y'ubuzima buzimbye na wa wundi yara konta kuri wewe urumba byensira y'utuntu utuntu novuga utuburugendo rugara ugendo rugara kubera iki wewe kugira ngo ubeho hama ufashe abandi babiho kubera wewe ubayeho ubanza kubaho wewe ko bwa
ego
kubera akazi kose kugira ngo kagire kavyari uwo musaruro hajyanye kenshi ni imana urana ko ivuga ati wimbuye urazana ikigira 10 cy'ivyo wimbuye muko wanza kwimbura ntiyo gusaba ngutanga ikigira 10 mu byo timbuye uravuga ati ni buryo umwe bwo gushimira imana gushigikira abandi nuko nawe utahura uvuga ati nanje haraho ntaragera ejo nshobora gukenera abashigikira canke reka ndabashigikire ko nanje nabashigikiwe ugasanga uwo mutima urawufise mugabo bwa buryo bukakubera intambara nti ko waruvyanze ariko nyene umuntu akwegereye uramutahuza
hahindutse
kandi yari yiteze ko ari ikintu ngo mumufashe mugabo ukayimubwira mu bugwa neza mu mutima woroheje ntiwamugaye ko nkunda
kwakundi bakunda
kubivuga abantu bo ngaha nyene bo mwivire ngo nakayangaye ko ngo nta na message y'ibintu ariko umuntu wamuhaye double cyo kiyago umuhaye kiyago araza gutahura ntaza kubyohe gujyana kwijyana kuko hari ikintu yari akeneye kumufasha ariko kandi urashobora kutamufasha binini bikomeye ukamufasha bito ushoboye ntibisigura ngo krize irahari nibyo ariko si krize ku muntu umwe ni krize y'igihugu cyose uwo mutwaro w'igihugu cyose ibintu bihanze igihugu jesi no wiremeye kandi awushobore ndi mu bandi ibinshikira bishikira abantu bose ni ukuvuga ngo ni na solution ngene zitogwa ni tuzoshimira hamwe twese tuvuge ati imana yarakoze twiruhutse
nkubu
uvuze ngo amahera y'agaciro nibyo yaraparanganije ibintu urabye ku isoko ibintu birazimbye mugani bibaza ko si ntuzeye si Oscar gusa
si no mu Burundi gusa
yego ahantu hose za Kenya za hehe barabonye ko bagiye mu ibarabara urumva uri kuraraba novuga nti nigihe cyiherezo igihe cyiherezo rero abantu batahure ko ibintu biteza kwikomplika none tugire gute kandi wasenga wareka ntushaka kuzibira ko ibihe bishyika ibyo biriko biraba byose ni ibintu biba mu kuko nyine isirikira hera nicyo gituma rero umva tuteza kubitahura ko nyine ndakuzanye muri bibiliya kugira ngo
mava ntakara rwose nyamara niko bimeze bigenda bijana ugerageje kuraba ni nkuko bivuze ngo ni gihe gisa nk'igihe cya nyuma mugabo ni bimwe mu bintu novuga ngo abantu bose bagenda baridoga mugabo mwebwe iyo mugiye kuri ayo masoko kuzana ibyo bintu bimeze neza biraborohera uretse yuko nabo baririmbyi babakenera usanga bigoye mwebwe ubwanyu biraborohera ntimugire amakenga muti bihava bigorana nzoshikana ikintu amakima ariko imyaka ibiri bigorana yuko umuntu ahava akigura kandi yagiheruka akingana uko
ni kwa kundi nyene nta myaka myinshi ibi biriko biratuba ko ngaha ndibuka ko narangenda Kampala ukumva abadandaza bose bajya bazana ibintu bikuye muri Chine bari doga kuri faranga ryabo wamenya sinzi ko babiharura ariko bavuga kujya ataya gaciro cyane
ifaranga ry'abaganda
hanyuma ukamugurira ukabona ntaryohewe ukabona ntiyishimye umuziko yawushikanye mugihe karabona ko inyungu ari kararonka ninto niyasubira kuri marche kuvunja ijya nyungu yitwa ko yaronse aza kubona ko ari zero urumva hama kuri we urumva kugira ngo ibintu wunguke cyane ubanza kuraba n'uburuhe ugira erega iyo ukora cyane n'imyaka yo gukora ntibari myinshi oya kugiye kubona imodoka ya miliki iraduga ipine rihara n'ingoga n'umuntu arahera handi twabirimwe wari ushoboye kwiruka ukarara amajoro ugasanga umubiri ugenda uregerara bukebuke ni ukuvuga rero iyo utari kurunguka ngo utere imbere uronka ibizo gutunga cyanke bikudugiriza abana na n'ingwara n'ingoga mu buryo bworoshye uza kumva wita ku mwikomo ko waruhiye ubusa numva rero usanga warakoreye ibiharage waranyoye icyayi abanywa agacupa warakanyoye agacupa warasanga n'abagenzi nubwo ugasanga nta birenze ngaho rero ni sinzi nibaza ko ari uko ariko nyine twizere ko bizogenda neza basanga abantu nabo bazomenyera bamenyera ibiciro bishasha Google kuraraba muri iyi minsi ari nibyo usanga abantu mugajyo utinya kurangura ikintu ngo kirazimbye nibaza ko ari uburyo butagupermita kurangura icyo kintu ubundi ikintu cyose kirafise benecho
ikintu cyose kirafise benecho
kirya kizimbye kirafise mwenecho na kirya kizimbutse cyane kuri degree ya nyuma kirafise mwenecho
ingiro ryo kurabyumva Oscar aremeza yuko turi mu bihe bya nyuma kandi abantu tugomba kwiadapta n'ibihe uko bigenda birahindagurika nanje nuko utari kurambona hano nambariye hano kuno musaza naho nsumira kubera ko mwebwe mubandanya mudushigikira natwe bisaba yuko tuza turashigikira n'abandi ama Oscar agashiramo imiyaga kugira ngo ntibibe nabi nyine umuntu ntaguma agenda yidoga ati naho mberewe rebujya ayo kwezi yose yahereye hariya mugushaka kubigwa ndakwizeza yuko ushobora gushika kuno musaza muri Oscar Fashion Shop nahariya muri Village Market turashobora gucyusimbira kuri Instagram yiwe izwi nka Oscar Fashion Shop ariko username ni Oscar Mbonimpa online fashion store deliveries everywhere even as home with the Village Market muri F10 cyangwa F10 hakaba hari kuri numero biroroshe ni 79 935 149 kuba diaspora rero ngo byagiye birahinduka kuko hari abarundi benshi barakunda kuvuga yuko iyo ibintu bibonetse bigorana yuko rero ngo abantu basubira kubamanura ibiciro barabivuze igihe igitoro cyari cyasubiye kuboneka aho umutaximene kera yakubwira ati ahantu hari ugenda ku 1000 akabwira ati no kuri ni 40 naraye kuri station na kironse bigoranye canke na kironse nabi biragoranye cyane
ariko cyane mu nyamitanga
yego akakubwira ko yafashe urugendo rurerure yagarutse yagicombe ariko kandi abantu baragiye barabona yuko byagiye birajamwe imiyaga bukebuke mugo abarundi icyizere rero nako cyatake bakavuga bati iyo umurundi ikintu kiduze gisuye kuboneka biragorana ko amanura nka kujya bavuga ati tomate yari gihe zigera gushika zibiri ku 2000 mugo urashobora kuronka zitatu kuri sengs uno munsi kubera ko petetre mu mirima byagenze neza ngo mugo asanga mu mpuzu mu kugenda siko bimeze mwebwe burya icyo kintu murakibona nkuko umenga abadandaza benshi iyo ibintu biduze bikamanuka bagomba kitse mukiriza
ikintu maze kubona ukuri ko badandaza abantu benshi nakunda kukwemera wakizwa wareka wasenga waugarisha ukagenda ugasari ugarutse bakubwira ati we ni ikinyoma gusa rero kuvuga ngo ibintu biyaduze no none ndakuvuze ikintu cy'igitoro urano ugeze ku rwego rwo kunywa veritre kuri 300 ml nta kundi nta yandi mahitamo ufise kuko n'ubundi imodoka niwe wayiparika ukagenda muri taxi
n'ubundi uraza
kuyivuga n'ubundi ujya mwanya kudisikita kuvuga gute ufufanta iyo risk uvuti basinzi imbwe mugabo ngendere muri wanje birashika kuri n'izimpunzu ni none gashya kuri ridolari ry'ibihumbi 700 urashaka kwibaza ego ubikora avuga ba diaspora aba diaspora si bose ko ngenda afite abakiriya benshi bari hanze y'igihugu ni baranshorera vraiment kuko ikintu cya mbere bakeneye ego barakeneye iyo confiance kuba bakwizeye kutaza kubabesha kubabwiza ukuri kwica ikintu bahaye ari karite kuko si impunzi zose iburaya zemewe kubwego urapfa kwambara nyine gusa mubwo umuntu yakubeshya aba yakubeshya waza kubona ko yakubeshya
hari impunzi ashobora gushikana ugasanga kuyambara biramubereye ikibazo
ntana urumva dabo ntashobora kuyimesa kubera yimesha icyo yononekara mugabo byose ni experience twagiye turagira kubera kuganira nabo
Plus, ukorana nabo cyane
hari ibyo ugenda uratahura
yego
hama rero nabwo bavuga nti nibo bantu ba mbere nimba yagushorera ipantagura 50,000 kumwumvisha kwigeze kuri 80 uyu munsi tuvugana
yego
biraza kugorana biraza gufata umwanya mutahuze
mushabona ko aba diaspora tunamuhaga pesa
cyabone
umuzimbye
umenga ni mu diaspora umuzimbye kubera icyo
atari mu kibanza nyezi
aramubwira nti basi uri hanze ariko urafise umuntu do confiance umuntu muvukana cyangwa madamu cyangwa kumpiye wawe muhamagare agende ku isoko atembera pano ntazi ngahe iwanje abagiye from ibiciro bigeze hehe kuko ni nakubwira ibiciro nkabona rimwe kabiri gatatu ntitwumvikane iyo nshya ndayikupa none
biraza kugugora gusigura ikintu kimwe inshuro cumi
ibintu byo ku marushanda aran biri ngaha mu Burundi gusa
yego
ahandi hantu bakubwiye ati ikintu kigura ibihumbi
usanga ko igiciro
ni ibihumbi icumi wewe umenyeye kunegosiya uraza gufata umuntu biza kugutwara umunsi wose akazi wari gukora umunsi umwe ugakora iminsi ibiri kandi ugakoze iminsi ibiri ni depense uri kuriyongera ko urumva
yego
duteza kuguruka mu mutwe tukiyadabuta n'ibihe tukamenya tuti ibintu bigeze hehe nafunze sandorale bampa ibihumbi 700 nagenda ku isoko ikintu warangura 50,000 asanga kigeze ku ibihumbi 100 ndakigura ikibazo kizimbe basi cyabonetse urazi ko hari umunsi umwe uzokwifuza ko nicyo kizimbe ukakibura none fata abantu bose bagize ubwoba ntibaranguye none ayo mahera yawe ngo baca kumarira iki nikikuzimbe mbwa kiboneke
nikikuzimbe
mbwa kiboneke
urabyumva neza yuko turi mu kiyago na Oscar Mbonima cyangwa Oscar Fashion mwese mwaramumenye mwagiye murabona amatitre agiye atandukanye papa kiri kavuze ibi papa kiri kavuze uku papa kiri kavuze uku rero mu bana biwe yarabatijwe n'akazina ka papa kiri kuko n'umwe mu bantu bamushigikiye cyane yabanye nawe ku isomero gushika uno munsi nawe urabona yuko mu bantu abandanya ashimira uno mupapa kandi agaruka z'imbere ariko urashobora kuba ufise icyumviro cyangwa ikibazo ku kiyago cyacu cy'uyu munsi bivanye n'ibyo turiko turaganira bijanye no kugenda ibintu bizimba ku isoko na cyane cyane ibintu bijanye n'ibyambagwa kuko nibyasanzwe akora wumvise efe byagize muri kwa gushigikira aba celebrities n'abandi bagiye batandukanye urashobora kucyo twakura uciye kuri 68,676,786 cyangwa ukatwandikira ubutumwa bugufi uciye kuri 72,344,146 ikigani kivini kiyago sike niwe mutumire jalen the rindi niko ndaguhostinga nyamara rero karavuga ibijanye n'aba diaspora wumvise yuko aba diaspora guhemukirwa atari mu ndirimbo gusa nk'uko twagiye turabibona urumva ko Oscar akubwira ati iyo utakaje ubwizigi bw'umudiaspora uramutakaza kuko hari impunzi ashobora kuguruka murungikira yaguhaye amahera ya karite yipfuza hama we nawe ukaca umukubita karite idashobora kurengana ngaha nyine yayinda ashika hari kano mutera isoni gusohokana canke ya mesa kabirahegiye guhindura irangi ni giko aba diaspora bunguye mu gihugu uretse yuko turiko turabibona mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ndetse no kubaka bigiye bitandukanye ni giko ibunguye mu rudandazwa rwa mwebwe mukore hano muhira
sinzi ko kera ariko vyamye ariko kuraraba hari umurindi basi ndawite umurindi
hari ikintu kimeze nk'isekeza bari kubaza ku bwinshi
baza ari benshi
urahunga mu mashopu nk'ako hagi wanyu n'ahandi
hama kandi urabona ko hariho nibaza ko urano ukuntu igihugu bagenda bakivuga
nabi
biya bintu byarazibira abantu ko baza
yego
kuko ajumenga aje mu rupfu aje ahantu nyene adushikira mu ngorane
abantu bariko baratemana barapfu
muga prince igihugu cyacu tukivuga neza prince naba ningenze zindi
prince banabona bya biganire ku ma YouTube
babona ibiganire ku ma YouTube bakabona abantu ngene bidagadura ngene abantu baryoherwa amasho
n'amaclub
baryoherwa cyane hama kandi sinzi kuri kuraraba kuvuga nabi igihugu byaragabanutse cyane nuvuga nti kumwe nyene bibiri ivuga ngo ikibitu kinesheje ciza ni wewe ni wa mvuga neza rimwe kabiri gatatu nujya muntu atahora nkunda azokwibaza igituma wewe twahubujije usange ne warankunze
yego
rero kubabaza ari benshi nibaza ko byavanye n'ico kikogwa nyene nuvuga nti abarongozi baragiye imbere baragenda bara kirama kampanye hirya no hino canke ngira ngo abicishe mu buserukizi abantu barasubira barizera igihugu biragoye kumva ko wewe uri umurundi mugaka ari wowe umuntu wa mbere utangura kwanka igihugu cyawe cy'u Burundi ni bibazo byagenda birahura bivanye n'ibintu by'amapolitiki ariko twege nk'ugwaruka nanjye nishiremo igihindu gihambaye kuri twebwe niterambere urana ko bari kubarubaka bari kubararima burimye n'ubworozi imigambi itari imwe vraiment aba diaspora ahubwo bubawe yego bari kubikoreramo cyane
mwebwe badandaza harakarusho mwabibonyemwo umuzi wabo umurindi udasanzwe
yeah hariho akarusho nkuko wabivuze kuko barakwirikirana cyane ama channel
izi social media
ni kimwe mu bintu bakenera ko nti bagomba kuruhuka ngira ngo ni ko abo benshi tumaze kuganira iyo atashe avuye ku kazi kumurarindiriye amasaha yo kuryama arajya kuri akugurura akaraba ibivugwa mu gihugu bijya rero biraba motiva arabona ibyo nakari karakora nawe yagiye ariko arakora ibi reka nanjye ngende nterere mu iterambere ry'igihugu reka ngende kubaka igihugu ugasanga rero uyu mwaka babaraje ejo hazoza abandi hirya ejo n'utaraza yifuza kuza kumbura ntibirashoka ibyo ariko arapanga hari n'ababikora batiriwe baraza ngaha kubera bafite amafamiye ngaha bafite abantu de confiance bakakora none
igihe nari mu Burundi twakoranye neza
none pasiteri bagenzi ntubona ko ariko ntago ma invest araza gusa karaba aho mugejeje mugabo azi ko aha batahaba reka jye mbandanye bya hari mugabo na hariya kandi ibyo ndiko ndakorera
ikivi mu Burundi kiguma ari kivi
kandi raporo
zirashika ku munsi ku munsi
byagenze neza
umukozi ariko aritwara nabi raporo urumva ziramushikira kuko hano haba hari abayobozi CEO nawe ategerezwa ku
rundi mbonera no kumuramutsa rafo pasi nawe nyine ni mu bantu bamwe banteye iteka basura urubanza baraza muri shopu yanjye
bimwe mu bintu byari bisa neza
turagira akantu nyine ku makositime nye
asa neza ekaya akantu yuko kwambika abantu umuryango uri mu rubanza naho ubwo burutari urubanza rwiza asa ya kintu ntugire ngo gishobora bose
oya kandi umuntu akavuye avuye kandi nyine yemera azi ko hari ibintu byo karite akavuga ati no je biramaze gushika umuntu akambwira ndafite impunzu muga ntazo nzozana ntegurira impunzu nzoshika nza kuzitora nzoza akambwira itariki azoshikira ko akambwira ko atavariza azoza yiremereje impunzu kubera azi ko muri Oscar niyaza
araza kubega
yego
Oscar umuntu yaguze impunzu yiwe mugavuze ati reka tujyanishe nka famiye hamakaza akakwizera ni kimwe mu bintu kumwe bavuga ngo gutakaza confiance ni ikintu kidahesha icyubahiro akazi kawe confiance cyangwa discipline mu kazi kawe ni kimwe mu kintu cyagushikanye aho uno munsi wavuze ngo umuntu gutinya ibeyi ni uko n'uwo mutaha batawufise gushikaho uno munsi utari kurabura umutahe ngo ni uko ibintu byaduze hama bigatuma n'abandi bantu bakakubwira ati Oscar bugiye yarabaye akaruru kuri jewe harakaruru byatanze discipline mu kazi kawe
n'ubundi wewe ushaka ku branding izina ry'iwawe ndaba esike ndi kundi ari branding gute kuryubaka izina hari igihe ushobora kuryubaka yego ukamenyekana nk'uko asanga waryubatse mu kirere akazi keza niho kakuzanira abantu hama ni byo amahera turayakeneye ariko amahera si yaza imbere y'abantu amahera azanywa n'abantu we gira icyo kintu kimotiva abantu abantu bakwizere abo bantu bakumve bagutahure bakumenye hama amafaranga zaje kwaro kubera iki bitotse kuri ujyanye urubanza aza gukora siwe wenyeza kuba hati
baramubaza ati
araza kugwana
akantu kameze neza
kugwana n'umuntu ati waduhinduriye uno munsi wambaye ibintu biri kuri ndiri havyo ari bakumenyereye ko
ego
urumva harakantu kagashanje makabaye but uteza kumva commentaire kandi nawe muri bwa bumwe uza kuvuga ati yo ati reka ndafise umuntu w'amateka ninaka ati champora ndamwumva nuko izina ligenda rero
ego
wasanga rusorayi barakuzi gasanga ofisi incuti nta gihugu na kimwe nibaza ko kwisi no genda mwe atamuntu numwanzi
ubu rero wowe ushatse no kujaboka ibintu bya hotel wava kugwanira ati shikiri wanje shikiri wa
kubera ko nakuriye mu muryango w'abantu basenga usanga twegere cyane ibintu by'amaeglise naho rambona ushitse ahantu n'umukozi w'Imana abantu bose abakristo bara
shikiri wanje mukozi
shikiri wanje mwumva kukwakira
neza gira ushikiri
wanje babibona mu mugisha kuza gusuka
musa ngo mucyo w'ikirundi kwakira umushitsi
no niki rero uwo muco n'abandi bantu bari hanze barawufise ko je beshi barafata umwanya wa kan contact ntabonzi akambwira ati ndagusavye n'ukuri ndagutelefone tuvugane ndazi ntunzi nini naka yampaye nimero
yego
Canada biramaze gushika itazini nuko urumva ugasanga ninaka ugacisanga ego bamenyereye kugura ibintu online bobo kandi ijya bintu baguze online birabashikira ikibazo kiza kuhaba ni giki ibintu babikunze mugabo aca kubwira ati none nina bikugurira iwawe eske baza kuyiposting biraza kunshikira nyene mugoro wabona turi mu gihugu baza gufata ya mafaranga kukurihisha kuri DHL bashya muri valeur y'idolari byari kuri amahera make
bizagusanga biriyongera
bitwaye amahera menshi bajya amahera ntuyarishya dolari cyangwa nshize mu marundi mukaza kuvunya kurya to ya marché noir
bica bikugora
ku biro bizimba bica bizimba mugabo uraza kumutahuza usange byagenze murahujije aremye arafatiye ntunzema abasigaye iki cyakintu nakugira cha confiance eske ico kintu nawe umurungikiye ni yaki nica mushikira
ntaza kugaya
ntaza kugaya nayo madute yo cusigara ufise kuko bari mu bihugu biteye imbere bambara ibintu bivise valeur kandi bizimbye atakibazo na kimwe mugabo ashaka guteza imbere umurundi mwene wawe nako kantu kugira ngo agushigikire kaba karimwe
oske reka tugaruke kuri wowe rero mbere yuko dusozera kuko na kigano kigeze ku musozo twayaze byinshi twageturayaga byinshi reka tugane kuri Oscar wenyine ubwiwe hari ukuntu social media umenga kuzikoresha kuri wowe ntishari kirenga kandi none umunsi si kirenga uragenda ugasanga uri kurashigikira uraraba like yawe commentaire yawe ku mbuga ngurukana umenye urapostinga cyane kuri status za WhatsApp mugabo kandi postinga cyane kuri Instagram byarazanye impact kuko naheruka visa abantu igihumbi uno munsi visa abantu barenga ibihumbi bitandatu
nanone
ni postinga cyane nk'uheruka go postinga itariki 2026 ukwezi kw'icyenda kandi uvise ibintu bishasha turi mu mpera z'umwaka nubona yuko kujya go postinga cyane bajye baririmbye baza kujya kuntu ugenda urashira ku rubuga nubona ko babikuzana aba followers kandi bakamenya n'ibikorwa ukora nka businessman
nakubwiye ikintu cyose nshobora kwinjira muri studio umunsi wa mbere ngo ureke kubiri yasho
yego naho ubuzi kuririmba
naho batse climatiseri gute bagire gute urumva uraza kupapa
yego
hama business ubu niho tuba turatahura kwifatanya na cyane na social media uravye ko nkubo niba bavuga ngo uvyikore wowe nyine
biraza kugora kwa kuruha wabvuga gutu musaza kare
mu mutwe d'abord uri mu bintu byinshi haraza gutelefona ikiniki uze gusanga n'ukwezi kuraheza utapostinze ikintu nigeze kugira ikibazo umuntu namuhaye angerere social media nani social media zanje cyo gena postinga na page ya Facebook nda ifite meze neza ifite iri kiraduza aba followers
yego
mugabo biza kurangira uwo muntu nyene umuprofita muri ubu buryo nabacaga ashaka kuprofita mu bundi haraba mugabo jewe umenga ndiko ndatakaza cyane kubera iki ego ndiko ndaduza aba followers ndiko ndaduza visibility mugabo
aragoprofita ugasohora cyane.
Hama rero ndavuga nti reka nkupe. Ndabistopa byose. Abantu beshi baranzi beshi banshorera ntibambwa ngo twakubonye kuri Facebook. Bashorera kubera nakayamvuze neza. Ndi mu bantu je ntigere na group ya WhatsApp mfite abakiriya banje. Mugabo nce ndagire iyi experience basi je nige ngene ninjira mu mitima y'abantu abantu bunyene abari ba promoting akazi kiwanje.
Yego.
Bu kam promotinga mu nzira iri positive apana negative. Uca wirinda bya bintu byo guteranya n'abantu.
Yego.
Uziko n'umuntu mushaka guhura araguheraniye. Basi mvuge akarodero kamwe. Araguheraniye. Muga uriyo bridge kumutwengera. Uriyo kumushavurira. Uriyo bridge kumutwengera. Kumuganiriza neza nyimba hari n'icyo ufise ukimwe umwereka ko atakibazo na kimwe.
Okay.
Anatanda ko icyo kibazo wewe mbo ni kibazo kuko narabonye kenshi basha gutakaza umukiriya kubera bivanye n'ingene bamwitwaye ko. Ara abantu bacaba profita rero bacaba ati Oscar afise umutima woroshe. Oscar umengara no umutima woroshe akantu katonya gusa karatuma naka aza kuduga ajya ama escalier aduge muri Parisi kubera ko yaranshoreye ariyo family zasigaye mbwa niyumva ko aje ku
afite comfortable
yiwe afise 50 mire akeneye agat-shirt mbwa yibutse ko ariyo family mfiti araza gukwepa kere no narakoresheje inzira gukwereka ibya family si kibazo ntidutakaza ubucuti njye ndakeneye 50 mili y'uno munsi kuko nayo yari afitiye akamaro.
Ego je nibaza yuko ikiyago ikivi cyacu twakimenye naho kigeze uyu munsi ariko kandi usikaye n'umwe mu bantu nk'uko nabikubwiye akunda gutekera impanuro abajene abaririmbyi ati basize inyuma kuko yabanye nabo gushika none umunsi akibanye nabo akajamo kagasoni garugi uri karatwumviriza uri karipfuza kuja muri business swat iyo yiwawe canke iyindi yose yo muhuza n'abantu kuko nta kintu na kimwe ku isi dukora ntikiduhuze n'abantu niya advice y'ubuzima mu musigira canke zimwe mu mpanuro ngende gwa ko mu buzima.
Nane ikinabonye abantu benshi
biragutwengeje ariko
siritu yaba siritu ugwaruka gundo munsi
yego
nirucemera impanuro
urazisiga
sinzi ubuhinga buzokoresha kuko nawe uri mu bantu bakunda gutanga impanuro
hari
ibiganiro byawe byinshi nkunda gukurikirana biba birimo impanuro nyinshi mugabo kwa kundi nyine bavuga ati
ngo gwaruka guno munsi impanuro ntibijana
biragoye ariko mu sugwaruka gusa
ariko imbere
y'abantu bose
uri kurashika kuri ko kantu hari ejo video nabonye ivuga ngo bizoba bitwengeje cyane imbere y'Imana ko umuntu azokubaho kakuvuga ngo sinigeze numva izina Yesu mwisi kubera ko twese aho duca tugenda turumva abantu bagenda basenga nawe utomwumviriza urumva ko kajambo bizoba bigoye ko umuntu azovuga ngo oya je sinigeze ndaryumva navukiye umuryango batarivuga kandi naho nabaye ntaje numvise rero uzovuga ngo ntiyumvise impanuro ngo yatakaye ko atazumvise bizoba bigoye gose
bo nibaza ko nubundi mu ma business yose nibyo reka tuvuge kimwe sidumuhinga cyane
yego
nana experience fise papa yarakirebutse ariko sinova ngo yarafise uruganda kana kace kwe ntinavuke mu muryango wakora ama business ngo na byose mu maraso.
Okay.
Gusa yari umuntu azi kwidebruya mu buzima bwose hama kimwe nabonye niki ikintu cyose kiguhuza n'abantu wiga kubana nico kintu hama ico kintu kagerageza uburyo bwose kitaba intambamye kwiguteranya nabo bantu nimba kereye ukeneye mu myaka ibiri imyaka itatu zowe wateye imbere nuko uzogwiza abantu bakwizera
yego
urashobora kuba ufite intambamye y'uburyo bimwe bavuga umutahe wewe ibyiyumviro bizimura bifise numutwe n'ubumenyi n'ubukerebutse byose urabifise mu ngintambamye
n'ubunyinshi
hama ico nabonye kimwe gif, kimwe mu bintu bishobora gufasha umuntu nuko uca bugufi ugakorera abantu urumva iyo ukoreye abantu uburi kurarondera wa muta ameme turi kuriga bimwe diplome itaguhaye uri kurabyigira ku bandi kuko akazi kose bagusaba experience niwagenda muri business umenyereye waraciye ahantu kanaka ukabona ingene ibikorwa byose babitunganya birakorohera kwiadapta vuba cyane gusumba wa muntu avuye mu biro ajya ari umufonctionnaire azi ati genda nguje capital ya 2 million ninagira byose n'amadepense yange nzosigarana ndoronkamo turi wa million harimo wa benefice yo muri yona acha sanga biharu n'ibya biteranije mu makaya arabibona n'ama PS n'ibyo ntibamwivye mugarondere wa muri ya nyungu yo muri yoni awure
aravye n'abasanga ari muri mwe
sanga uri muri mwe kwe wo byarazimbye wo byarazimbye urashobora kwibaza ati none byo nagutera n'ubwoba no kumwifana kuba ucumenga umutabura w'umadze
urawumadze
ariko nyene ni byo impanuro rero muri rusange nico kubera iki icyo utazi ucigira ku bandi nyimba waciye bugufi kemera gukorera abandi sawa hama ibindi navyo nta ugendara nta uvuka rimwe
ngo yuzure
ingobyi ngo yuzure ingobyi numugani w'ikirundi umengano wa bakera ariko
urakora
urakora no mu buzima bwa misi yose sanga uri efikasi cyane
kwakuteye ibiharage ntucu bigejo niko bimeze no muri business no
ubu hari n'igihe barindira ngo imvurizo kwa mu kwicenda ugasangiza mu kwicumi na rimwe itaraba cyangwa imaze kugwa kabiri ni ukuvuga ngo nabiteye ugasanga cya cizere cy'uko ya mvura hari hageze ko yobagara agasoroma umukubi ugasanga biragoranye cyane uko ibintu bigenda birahindagurika rero reka natwe twige guhinduka mu byumviro dutere imbere mu byo mwene twiyumvira nti kandi hari kidamwe n'amampanura abantu wowe ufite icyumviro cy'iterambere gisangiza umuntu kuko urashobora gusanga ujya muntu nawe afite uburyo mugabo mu mutwe wiwe icyo
cyo ahubwo ugasanga aragusabye
uwo mugambi ntawe yari afite mukamuca mukorana
yego
wowe ukazana umutaye w'icyumviro nawe akazana umutaye w'amafaranga mugabo rero mu Burundi ibintu byo kuba asosiye biragoye cyane ujya wumva niyo ngo runaka yahemukiye naka ngo bari bageze ahantu batera imbere mugabo batangiye kujyana
baciye batangura kujyana Oscar je ndagushimire ku mwanya wawe nizere ko n'ikindi gihe nitwagukene bivanye n'ibizaba bihari muzo twitaba
nta kibazo na kimwe
ariko kandi nagusabira kuronka umuntu azokoresha social media zawe atagufita nk'uko wabivuze nicyo gusabira je sindimana sindabitanga
okay bo ni kimwe mu byo ndiko ndagira
nayo ni experience
mu kugira ni experience mukubaka mu gusettinga akazi kiwawe urabona hajya keshi niyo urakirita par post uyu munda mukeneye muri iki ndamukeneye muri iki nkeneye wizi ko arazi communicate n'abakiriya
cyane
nkeneye
hari nabaza bamushaka par
pole ya nkeneye naka kubera nawe ari muri forum muri ibi ni niyo ntambwe tugeze
ko okay imana ishimwe cyane biri ko biragenda bishika imbere wumvise yuko aba ya diaspora nabo afisi intambwe bamuteresheje ariko byose bivuye kuri discipline no kwitwara neza kudatakaza ubwizigirwa ni kimwe mu bintu je nashoboye kwiga hano ariko kandi no kugira discipline mu kazi kose uri kurakora cyangwa mu bikorwa byose uri kurakora gushigikira abaririmbyi ntiyabihagaritse naho byameze nk'ibizimba ariko kandi ngo n'Imana ifashe uwifashije Oscar n'umukeneye muri clip ukeneye umupapa w'iswaga ameze neza mwikore ko kugira ngo bigende neza ariko indirimbo yawe icyafuza izogora akazi
okay ikintu maze kubona novuga nti abaririmbyi nabo barateye imbere
okay
kiri kukuza muri shop akagira shopping y'imiliyoni zingahe kiri kibazo ki wari wese bifese kuza akavuga ati je nkeneye valise njyana nayo mu birigi si kibazo
mpindure
mpindure abantu ntibamenyereye ko
foto narabonye video imbere yo kugenda ari iwawe
Kumva umuntu nka Afro akeneye
costume imeze neza.
Costume imeze neza. Akumva ko atandiyana yitora. Nubwo ni ntambwe kandi turabishimira Imana nabo nyinda bashimire.
Yego. Ariko urakora ubugeni, ariko urakora imanza zigitandukanye, kabukeneye kwambara costume imeze neza iri ku mwanya. Kaga costume uhora umbona na gasa neza, nta handi ndagakora atari kuno musaza. Rero iyo ubikeneye kubegwa akantu nawe nyina akakubwiye ati nukuri ibintu ugira ugure ntibijanye ariko no gutoza ikina kijya birajanye. Hama kaguha niki ukiraba kuva hasi gushika hejuru ni kuno musaza. Oscar Fashion Shop nabikubwiye urashobora kucyusimbira kuri Instagram kugira ngo urabe information dose nakubwiye ko akora delivery even at home iraba nimba uri mu Bubiligi mu Bufaransa Europe yose cyane uri Australia uri Canada America birakunda cyane nabikubwiye ni Village Market F10 cyane F10 ukabukeneye go contacta arafise WhatsApp ni 79 935 149. Urashobora rero kugukora ibintu bimeze neza, impuzu zimeze neza, gutyo ibintu bikagenda neza utibagiye nibirato nakubwiye iz'abasore iz'abapapa bakuze apana ariko babandi ico vyumva ariko kandi za gisani canke igishinga nta urumusoro keneye kwambara ibintu bimeze neza amatisi n'amajire n'amakoti biragenda neza cyane. Kandi ndagushimira twabanye kuva ku munota wa mbere gushika kuno munota nizera yuko tuzokongera ikindi gihe ukabandanya ukurikirana ibigani bica kwisamiriza indonde culture je ni twandi warugira mwene habona imana wa sururu wagahamagahamamaza yanga banyi talent the realest one ariko kandi ngo cyukora cyose gishiremwe umutima hamugishiremwe ubugwaneza ugishiremwe kwizigira hamucugishiramwo nubwizigirwa kuko ni wizigira k'Imana iza kuguha abantu hama abantu ntubere kubwizigirwa Imana nayo yaguhaye biraza guca bigorana cyane ikigano cyari kivini kiyago naho ubutaha.